gaskiya mazan so ki zam daktare
yara manyan gobe
kullun ki zam mai duba mutane
yara manyan gobe
kiwon lafiya babban aiki ne
yara manyan gobe
yin tausayi da kula da mutane shi zai zama aikin ku
ku je makaranta